kuwa na gari ya nini. Ona. Oh my God.
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What's it? Huyu wasi na bado anang'ang'ana ku drive. Amelewa. Soja. What? Guy. Igari ametoka Nairobi West mazembe. Lewa. Soja, hebu tusaidia huu mse. Hey, mrembo, nini mbaya bwana? Umelewa? Hey, you're so high. You okay? Uko sawa?